Corporation Entertainment.
Zambi mwina bantu Zambi mfuka chungu
We Yesu
Joseph Fountain
Ilio muke satata ine muka sanga mucheni chenu yawe
Ilio muke satata ine muka sanga mucheni chenu yawe
Ilio muke satata ine muka sanga mucheni chenu
Number one
Seleceni pana de lole la iwe yawe We makaya bena Kristu Te kweba tina likosa ukuchila banati Lelo kuli na kwandi Te kweba tishika mila ifika bila banati Lelo mpashe wandi wali la papa wanye yo
Kansanga mcheni chenu
ya Ine nipepa Dipa makufiwe Yesu Ine nipa Foya ukansange kulubali lupitata Chile foya ukansange ninene wale shitisho kwimba
Chile foya ukansange nine wale lipilisho kupepele la bantu
Chamulana, kule wea use ushasumina e Wishinali